E whakatumatuma ana tētahi o ngā uri o te māpū mangukaha ki tā Paula Bennett o ngā hinara I ki ai, kāre rite ana ngā mōtika o te hunga māpū ki ngā mōtika o te hunga tangata. I te whakarewa a Bennett I te kaupapa a ngā hinara, e kaha ke ai tā rātou tāmi I te taimiri pī me tā rātou hāmene I te hunga e hoko ana e hanga ana I taua kai kino. Hioi e whakai ana te kai arahi I a ngā hinara a Bill English I he ngā kōrero a Bennett mo te iti ake o ngā mōtika o te hunga māpū me te hunga māhie I o e te hea tūtāngata mōtika.
Hei tā, tēnei mema o mangu kaha, e hiahia ana ngā hinara ki te takatakahi I a rātou mōtika.
The gang members that I'm involved with, they're suffering from addiction to the drug, you know, so they are victims to that drug as much as any other victims to the drug, so yeah, it just seems unfair that Paula seems to be targeting a part of the community that is struggling to fight it themselves.
E ai ki a Eugene Ryder, ka hore iei te ohorere ki ngā tau kupu, ana hinara.
Some have fewer human rights than others when they are creating a string of victims behind them.
Every election, there seems to be a positioning of who's got the biggest hammer to smash the gangs with, and so I've been surprised it's taken this long for that rhetoric to come out.
Nā wai I he, kātahi ka he ke atu mō ngā hinara. I te rā nei ko Bill English he whakatikatika ana I ngā kōrero a tōna mema.
She said the wrong thing. It's pretty clear. Everyone in New Zealand has human rights.
He oe ko tahi tonu te whakaaroa ngā taha katoa mo te kino o te taimiri pī me kimi I ngā rongoā.
We can see an increase in methamphetamine use in New Zealand.
If we can pull the two together, both community and police, working with each other, telling us what's happening inside of their community, giving us information, then together we can fight this battle.
I belong to a chapter of the Black Power in Wellington where our number one rule is no methamphetamine. And what that means is no smoking it, no selling it, no associating with it.
Kaore kore ko te ture tētahi kaupapa nui mō ngā hinara ki te uru atua nō rātou hei kā wanatanga, ka kite mena ka puta he hua I a rātou whāinga. Irina Smith, Te Karere.